Yeah. JB. Tia mahopu kwa zuma ndikana kwa masindi luza hopu kwa mabebi oso mbali yango lipa topu chikondi changa pae weyo ndina anestopu ndale pewa kusunga chisisi weka umaziwa kuti sini rasta yeah ano ndine wachi misutenga ndango yenela kufalita umandi balalita funa kwa nilita for the first time ndisana mi wanakazi umabwela bo mkazi wa ulimu wachi kuka baby kelo umabwela bo ngati ndi malayo nangwe yamba kundi gwanda ulipo weka mene ndi mafira osadanda fukwa chaiweyo baby nzasia kubanda ndi mapanga sanje ndi kakuona ndi eli kumano ugudziwa eli amafira senji pena ndi mafira mwina ndi dango pa quest ama kupata busy kumwa yamba ndine fest queen of dancing ndi makila hip hop ndi mafira nyimbo zago umakila sharp iweyo simpira ndango yenera kumaka amaka ndi chani maka maka chifana jama ngoji jima kusaga ngari paper gadi ndi mala kwa sindisia kukufila gadi print paper de what is he pa twitter nje gakali pa whatsapp what is he ndiku pengesa ukapanga zoni boa ilibe nazo nchiro zoni ndiwe oblowa tell me why tell me why tell me why
yake sejwa kukaska mile
tell me why.